Zabe futhi. Asambe. Onye.
Onye. Wenza wenza ndo lo mfolo.
Onye. Onye.
Ayingoma Jonas ayemfazweni lana baby. These are soccer players badlala ibhola babantu abo. Hayi fanini hey.
Hamba batshela sahla sami.
Onye onye. Onye onye.
Yazinjani?
Kukude ekhaya. Basabe phele. Basabe phele.
Ekuse Mourinho. Jonga mamela man.
Hey! Hey! Basabe bhuti. Basabe hey! Hey! Omnye! 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 Basabe bhuti.
Kan papa indlebe ngoba man kan indlebe nje umzizwana nifuna ukuphazamisa man. Mamela mfondini, qinisekile uyayazi le nto uyenzayo, nifuna ukuphikisana nawe. Qinisekile uyayazi into oyenzayo. Xa ndifuna ubuza ucinga uba ukwenzisa izintwana i-endurance exercises a day before imatch izawubanceda ngantona abantwana le nto leyo.
Unyanisile mva kaba ndiyazi kakuhle into endiyenzayo. Ungayibhanxa umanki ubhanxe bonke abantu besithi hayi le nto yenzela abantwana ntontonto ndiyakwazi mna. Yitim yam le ngoku ndizawuva ngam.
Masuyenza ngam le nto ndithethi ngam nawe apha fondini. Ndithetha ngabantwana abo bamorayo apha. Ndiqaphele kwi-last game, kwi-last 10 minutes ezintwana ziyadinwa bra zikwazi ugqibezela imatch because zisindwa imilenze uyaziqobe ezilaa.
Omnye! 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 Heke! Omnye! Basabe bhuti! Basayeza ukuma! Omnye! 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 Hey! 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 Basabe bhuti! Basabe bhuti! Basabe! Ngentsongo le yaziyo hamba kwalandini. Xa qala uba shushu iqhoyo yabaleka kakade.
Sixabene ke sikhumale.
Eyi loo nto ayithiye kusebenza masango.